Hood versus Hood siyazi kusasa kune game ke phakathi kwe team Outer West kanye ke ne team Lower North. Okay, I Outer West iphethe ukapteni ubani kaGogo, ladies and gentlemen, ubani kaGogo?
Yeah man. Sbo fwethu ukahle lapho. Hey, ulo serious, ulo serious lo. Hey, ulo serious lo. Hey. Akulona 2K le we Jesus. Eh lalela la we Jesus. Eh lalela la. Akusekho ukujabula manje. Yeah, angikwazi ukusebenza iminyaka emingaka wemfethu. Angikwazi ukusebenza iminyaka emingaka bese kumane kuzo. Hey bo. Wemfethu. Na khona ufika uyalingisa mfethu ngoba naku sikhumbula umpura ufika uyalingisa usudlula kanje hayi man ngiyaxoxa mfethu
ngiyaxoxa
ngathi akusekho ukujabula manje iphi jabula ngeke asalunga kakhulu manje. Phela la mfethu sekusebenza ithalente. Hayi ukuthi wena ushaya into efana neyabani wanenhlahla wathathwa ngoba uyintwana usamncane wabekwa endaweni. Pusha phela manje. Na usona usulindile ukuthi manje mfethu khipha i-album.
Yeah.
Yakhishwa i-album yanga spana. Yeah. Ngathi akaze kuphume lutho. But asizileke lokho. Hayi intwana izoba grand mfethu izokhula mfethu ayithola indawo negama ne voice angazi nje ayithole mfethu because sonke saqala mfethu sithanda bo pro sithanda bo banibani but it happens ukuthi mase usukhula egameni mfethu showcase
okay. So phatha ke futhi ke team Lower North ladies and gentlemen Tobs Tobs in the building Tobs
kamba kanje.
No, simnandi. Jesus. Oh, ukuthi ihamba ifike kuphi ne?
Showcase.
Yeah.
Showcase bafethu. Ukuthi la meke kwakhulunywa ngukapteni mhlawumbe kuzobheka ukuthi owalaphi yabo.
Yeah.
Bese kuthiwa hayi kusho ukuthi kudlala uThongathi noma kudlala iStenga neHammersdale. But mesithe team lo Outer West sikhuluma ngazo zonke indawo ezimama ngapha nje uma udlula ko Tollgate ushona le Outer West of which ngibala intshanga ngibala intshongweni ngibala iCatoreach ngibala iHammersdale ngibala imophela ngibala no ihlanze lilonke because kunehlanze khona lapho mfethu. Yes, Maral Hill Plaza baf. Sure. Before na ke nje kune Catoreach lapho, mawugoqo usugoqela ngakuthina lapho usuzothola amakasi ngoba kunebhodi elingenayo elikutshengisa ukuthi Hammersdale lithintshanga, ngaphansi kohammersdale khona ontshongweni, khona osankontshe, khona umophela, shout out lapho ngasekhaya nkosi yami. Bese kuzoba khona ohlanzeni, kube khona ihlanze nalo linamalokishi amaningi, linamalokhuzana amakasi amaningi ngaphansi kwazi indawo eningi mfethu. So uyigoqa yonke lento kuze ngezothiwa ngoba umfana kaGogo captain. So iHammersdale no sigoqa sifake ngaphansi kwephike lodo mfethu.
Vele siyazi ukuthi iHammersdale vele ama ilaba outer. Nenze kanjani lo nyaka ukuthi amajita niwahlanganise? Nisebenze ngayiphi system? Ukuze nizokwazi ukuthi nithole amajita kuna yonke le ndawo ozibalayo.
Yebo nkana mfethu besishaya ama show kahle because besithi sifuna ukushaya i-gym njengethonyana this time around last so hamba khona sihlanzeni sisuke nakhona silalele because kunabantu lento kade show moja phu ukuthi kunabantu othuthi baya rap but asibazi yabo uza uthi hayibo kunepotential la uphinda umuvu uye nakwelinye ikasi umuvu uye nakwelinye ikasi nangosizo ke lale zinto zok social network manje sekulula ukuthi bafethu if you from la zwakala endaweni ethize khona sizoyiveza bese amajita ayazwakala.
Okay, now Tabs, I was tazele now bethu ukuthi lo one